Romana, Romana, Ramoso.
Yeah. Udlalile indima yakhe wayifezekisa eminqweno yakhe phezu kokuphila nakulutha lonke nakwihlabathi. Siyabulela kumkanta kumkani ufikele lapho mina ufikelela khona egameni elihle egameni lokuthandaza. Amen.
I don't know.